Kumagenekereza ya 2021 na 2022 mu kakaro no mwaka icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nkenguza amateka nyakubahwa Siriyake nshimira Imana ari kumwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Karusi yaragize urugendo rw'iminsi 2 muri iyo ntara umuntu mbere yo gusanga bene gihugu kivi no kuganira nabo akaba yagiranye inama n'indongozi abatowe mu nzego z'intango no mu makomine yose agize iyo ntara hamwe n'imfuvyi abapfakazi n'abacikacumu bw'ubwishanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri baganiriye ku bijyanye n'imibano iterambere kubumbatira amahoro n'umutekano hamwe n'ivyerekeye amakoraniro inama nkenguzamateka yari imaze iminsi itunganya ku bijyanye n'ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri mu ijambo yashikirije abitavye izo nama nyakubahwa Siriyake nshimira Imana yabahamagariye kubungabunga umwimbu kurwanya imirimo ya nyakanga kuba hagataka k'igihugu n'ibindi
Murundi wese arisheje ateza kwitwararika nimba ari Murundi koko yemera ko ari Murundi kandi aryohererwa igihugu ciwe ica mbere mu kwitwararika agataka k'igihugu cy'u Burundi ntihagire n'isanzu metero n'imwe iva ko mwe mucamubwira muti twebwe intara ya Karusi n'intara iri hagati mu gihugu iyo kwane si iwacu ko turi turi ku mupaka ko mucamubyibaza si byo ngo biraba ngo barimo kuri intara ziri ku mipaka gusa si byo naho Karusi huza umunyamahanga tugasanga intara ya Karusi yose ni iyiwe abavuka ntara ba Karusi bose ntibakigira itongo mu Burundi bivuye kuki turakunda amafaranga ntiturabe iyava ntiturabe iyatujyana hakaza umudagi hakaza umushinwa kakugurira itongo ushaka ngaha aguha n'umubanyi wawe ashaka ngahe akamuha kuri usanga nk'ikomine za intara yose yayikunze none ko atagira ubintu yatwe rw'abarundi karashara gataka ku Burundi karashara gataka ku Burundi none aha ndabona bamwe bamwe muri twebwe bazi icyazorushikira ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika aho twasabye nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika igira ati igira igugwe yose iguzwe n'abanyamahanga aca yuga ati akandi nimba ari umudaga ashobora ati akandi akandi gakomine k'ubudagi kari ngaha mbese ibyo harahiwe si Umurundi ashatse agaca yuga aravuga ati reka dusubire kuyibona aca azana abadagi bakaza rero bahakora mwebwe mukazogemba mugenda ari sayidiya gusa aha rero muri make icyo dusaba ni uko ibi bintu byo kugurisha amatongo n'abanyamahanga tubihagarika iyo tuba turavuga gutya ntitwaza abanyamahanga bazana imitahe yabo gukorera mu Burundi nibazane imitahe hanyuma bavuge berekane neza umugambi bashaka gukora hamwe n'amatongo yakoreramo abiryo byo amatongo bakoreramo kuko ibi by'intizo umuntu akamwita ati ngeze umugambi wo gukora ikintu imyaka mirongo itatu mirongo ine birabaho ku isi nzira birabaho no mu Burundi birabaho birarekuwe mugatanda kugenda ngo nagutse niwanje ngo ntacyo harabaga igihugu cyose harabaga ito kuko yo yahamagarira kuko iyo twose ari utakiri kubona aho dukorera none rero itongo ryacu nagataka ku Burundi k'abarundi turibikire abarundi
ku bijyanye n'amahwaniro inama nkenguzamateka yari imaze iminsi itunganya ku byerekeye ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo irindwi na kabiri icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka yamenyesheje abari aho ko ihangiro ryo gutegura ayo makoraniro ari ukumenya ukuri ku bijyanye n'ubwo bwicanyi hamwe no kurekurianira bamwe mu bacikacumi bari aho barahawe akaryo ko gushinga intahe ku byo babonye bijyanye n'ubwo bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo irindwi na kabiri Nyakubahwa yake nshimira Imana akaba yarashimiye abashinze intahe yongera asaba abo bose bafite ibyo babonye bijanye n'ubwo bwicanye ko boshikiriza intahe zabo umurwujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe mu myitwarariko bamushikirije harimo ibijanye n'uburyo bwo kwiyunguruza ku ndongozi zo ku mitumba izo matongo n'ibindi.